Lizzie on the beat.
Kulula
kene jigide iye jigidugu masaw dɔ ye.